AMC yanayajini kazi mfana wanyanya kushida we. Mfana wanyanya kushida zuru tarehe zoiti kapana mfana wakamani salamu mani
chumbwena yungana nilu
I got poor feel tonight it has to
be I'm gonna make a bakika nilu
did you something
wrong
man wanna nilu anamu ya mwisho